Okay, lava kota kuchina sen baboneli. We na boka mga kote kuchina, at least ni promise ni kumavoko mashkota ku, ba ayaba belen mavoko. Ayaba belen futi mavoko. So, ama amkela hinkwenu akantiru. Lowo saseka, wakupfula, ntiru lowo minga enderu wa wola la. Aka bokis ka chavan ntiru wa kuisa mati ahi shikhulu itana ni ta bona namuntla maswilava ku tiva ku iva mani lava nga kona la mi ta va bela mavoko loko no va tivisa okay mi nga sungula sweswi mi ba mavoko ni nga si va tivisa ni ta va xoxoxo okay u nga ku ma swi kota. So, wo sungula ku n'wi tivisa ni ta tivisa mina n'winyi vito ra mina hi mina Sydney Baloyi mufambisi wa ntirho laha axitejini hi na vandhavezitha hi na vachaviseki ti-MEC hi na vachaviseki va holobye mi ta ba mavoko mi za mi karhala namuntlha ni ta va ni kha ni va tivisa hi wun'we hi wun'we so a endleni ku siku leriwani ri va siku leri hi nga ta ri tsundzuka hinkwenu ri va siku ra kahle ro tsakisa ha xona okay so hi ya sungula ntirho wa hina hi risimu ra rixaka risimu leriya ro saseka hi ri rhandzaku hi ri tlhela hi ri tiva hinkwenu hi ta va hi rhangeriwa mahlweni hi Mbokota Pure Boys va kona la Mbokota Pure Boys hi lava ku yimbelela risimu ra rixaka sweswi hi ta kota ku sungula ntirho lowu kahle Mbokota Pure Boys va kha va ta mahlweni ni lava ku mi byela ku ku na swinyanyuri swo tala leswi swi nga kona namuntlha ma swi tiva ku laha hi nga kona hi le kaya ka xigubu muse ya so xigubu xi ta tluruka swinene hi ta va na vanhu vo fana na va chona bokisi va beleni mavoko chona bokisi va kona laha JB Shilenge va kona la. Bokisi Matsine va kona. Nadion Gops va kona na bona. Robert Nwabeka. Okay, okay, Pure Boys va ngheneli, va ngheneli. Ma va bona unga ku huma ku hloteni. Yeah. So risimu leri vakulukumba mi lava ku ri yimbelela mi nga onheriwi ntirho wa n'wina a mi lava munhu a nghenelela ne mi ta swi ba hi n'wexe
one two
okay mi ba hi n'wexe kumbe va nghenelela
hayi va nga nghenelela
okay Mbokota Pure Boys a hi va amukeleni ku va bela mavoko akensa thank you thank you
Usikatekisa Afrika Haretsonisiwe Vitora Twana ba Masikongelo Usiyamina Katekisa Ena bana ba bana ba
bana ba
kusisikeleli Afrika malupa apolwayo murena buluga sichaba sa Yesu o felice dintwa le matwenye o si buluge o si buluge o si buluge morena
Maboko, maboko. Mabato akubashi bashi black mambazo nyana ne. That's why vakombele ku swi bavari voxe amungata swikota leswi. Ai va pheleni maboko na kamba. Okay, so we ni lepi nga na byona hala mahlweni. I vuyeni bya vanhu vo tala nyana. So ni ta sungula hi ku tivisa vambirhi vanharhu na lavan'wana ni ta va tivisa loko nongonoko kha u ya mahlweni. Ni kombela ku hi amukela hi ku va bela mavoko Hosi Chavani Mukhari ST. A hi va beleni mavoko. Kusuka kwala ka bokisi venyu va misava ni kombela hi amukela Ndabezi Tama Kubela XT na huvo ya vona va beleni mavoko. Hi hloniphiwile na hi ndhuna Kubai KJ va huma a River Plats. A hi va beleni mavoko. Kubai Royal Family ku nga Mr. Kubai George Mbokota. A hi va beleni mavoko. Ivi wo hetelela aka xiyenge lexi ni ta kombela ku hi amukela kusuka aka vukosi bya Hosi Njhakanjhaka a Shelly. A hi va beleni mavoko. Sweswi ya sungula ntirho wa hina hi ku kombela ku amukeriwa hi mukhanselara ku nga Rob Killer Mkhudwani. A hi va amukeleni hi ku va bela mavoko na vona va ta va ta mi amukela kahle ximfumo ku nga ma swi vona hi lava nga ku teni laya se banani mavoko va za va fika laha ni nga kona. Okay, va ri va kombela mi va bela mavoko a va swi twangi kahle.
Mufambisi wa ntirho eka siku ra namuntlha ni ya khensa loko mi nyike nkarhi lowu. Baba loyi a va pimanyisangi swona leswi ni nga pimanyisa swona. ntere migisele nshona a hansi ku ni kombe ngopfu se ingaku vola chaba hiku hi me first citizen ya laha ka ndhawu leyi one ni nga ka yona kumbe ni nga va charge ya van'wani va swi vula kahle va ri ni meyara wa wadi eka siku ra namuntlha ni rhandza ku khensa swinene ntirho wa mina hi wutsongo swinene i ku va ndzi mi amukela ndzi lava ku amukela swiyenge leswi landzelaka ndzi pfumeleleni ndzi sungula ndzi amukela vuyeni bya hina from the national office vava mahlovo siya ku amukela I hope and believe xitsonga ma xi twa hi ku xiswati na xitsonga na xizulu swi lava ku yelana so ha va amukela tatani mahlovo in your capacity as the deputy minister of water hi ta hi tlhela hi lava ku amukela nakambe lava nga hi hlanganisa lawa Dr. Masonto ha mu amukela hi ku a mi tshami kona lawa Dr. Masonto ha mu amukela ka capacity ya n'wina yi ri ya vu deputy minister ya finance ha mu amukela ni lava ku tlhela ndzi amukela ti-PEC members and honorable members from the province ya Limpopo hina MEC wa public works manani ra khale ha mu amukela mani ra khale eka ntirho lowu swonga swonghasi namuntlha tatani daka ha mu amukela from the PEC comrade Mpho Mudau namusi ri na vafa ha mu amukela swinene kusuka eCollins Chabani hi ta amukela mayara wa hina mayara titweni mi amukelekile laha mi nga kona i soft boundaries va swi twile balo hi kha hi vulavula hi soft boundaries nkarhi wun'wana ka ha ri ndhawu ya n'wina loko ho ta hi ta languta hi kuma ku a ku divideki kahle ku ri laha hi le Collins Chabani laha hi le Makhado se titweni mi amukelekile tlhela ni amukela ti-traditional leaders ta hina va vuhosi na ti-delegated members ta n'wina ta le ka Royal Council ha mi amukela swinene vapfundhisi loko mi ri kona laha ha mi amukela hinkwenu titweni mi amukelekile ni lava ku teka xiyenge lexiwani se ni xi hundzisa eka n'wina vanhu hinkwavo mi nga ta siku ra namuntlha titweni mi amukelekile a hi na tindyana lawani titweni mi tshunxekile no lava ku mi kombisela swa ku ri ku na lomu mi nga kotaka ku va mi tipfuna kona van'wani va swi vula hi mavulelo ya masi lavaka i ku hlamula ti-cellphone ku na swiyindlwani halaya ka voko ra n'wina van'wani voko ra ximatsi van'wani voko ra xinene famba miyamiya swi tirhisa mi swi tirhisa kahle hi swa hina swiyindlwani leswiya ku na swin'wana hala ndhaku ka tendeleri ra voko ra ximatsi ra mina va ta mi kombeta ku swiyindlwani leswiya i swa vo mani se hi marito ya lama mi ri titweni mi amukelekile eka ntirho lowo xonga swonghasi hi tiphina kun'we tikhensi leswinene mufambisi wa ntirho
babeleni mavoko nakambe i mukhanselari wa hina killa n'wahuveni group mi tiyimiserile mi ready ku mi nga hi kombanyana swin'wanyana n'wahuveni group loko mi ri ready hi kombela mi ta mi ta hi komba leswi mi nga lulamisela vayeni namuntlha a hi swibeni hi xipidi hi na swinyanyuri swo fika kwala ka 16 so loko mi vitaniwa mi endla ku mi hatlisa hi xipidi mi ta mi ta endla ntirho wa n'wina hi nyikeni item yin'we ntsena n'wahuveni group mi kona kumbe mi kona okay sungulani kwala mi nga kona okay hi lava n'wahuveni group a hi va amukeleni a hi va beleni mavoko a va tshineli hala mahlweni hi ta va vona kahle hinkwenu okay n'wahuveni group sungula ntirho wa n'wina hi lava ku mitsakusavaye namuntlha. Morning counter kuya fika ka 3. 1 2 3 ayen. Bona ka ngwa ku bana xisimwana xo hetelela ba lava ku xendla ngwa uben group eminika chance miendla xisimwana xinwe xo hetelela sweswi Cancel my event group. Thank you very much. I have a pen in my book. Loko nongonongo wa yena ukhawu ya mahlweni mitatwa totala hi topisa trust kunga bona vanga hetisa kuta heta amukela mati lawa yanga nyikiwa mganga wala ka bokisi. Topisa Education, Sports and Cultural Trust hi swona swin'wana leswi va nga tinyiketela ku va ta hoxa voko ku swi ndlandlamuxa swi kumeka swi ri ka xiyimo xa le henhla ku nga timhaka ta ndhavuko wa hina. Sweswiya ni nga vula swona hi le kaya ka xigubu laha hi nga kona, a hi kona laha ku nga na xigubu xi nga tshama xi ya na le ntsungeni laha, a hi kona? Okay, a ni kumbe mi ri hayi kona. Loko ku ri ku hayi kona lavawani va ta gonya. Na swi tiva ku xigubu a xi na volume mara dokodela leswiya swigubu nyana leswiya swi ta lava ku hi va kumela nyana leswi nga na dzovo ra street. Okay, sweswiwani hi ta kombela ku venyi va misava Ndhavezitha Chavani va ta va na rito ra ku mi amukela. A hi va beleni mavoko loko va kha va tala mahlweni.
Tina yana na vanhu va tsaka. Nsekane eka baakatiko Nsekane eka mfambisi wantiro wa siku ra namuntlha Ninga rivali na dokodela wa hina kuva mi endle leswaku ri tikuma hi hlanganile esikwini ra namuntlha la Loko a ri mina ninga murhangeli wa n'wina Nere nemi amukerele a hitsakene kunwe na batopisa trust Dr. Mason Nivala vulanti isu swile swakala kuva swi endliwa amatekweni manwana mara nwena ami rivale lakaka nwena kuri hiku xinkavani xa nwena xisele kwa latekweni re Meku ni akaya ni endla swilefu ni endlela va akatiko va mina. Kasi vanwanyani va va ri kahle va rivala lomu va humako. Mina ni ri Dr. Xikwembu a ximinike matimba ximi endla leswaku ri mikula. Kambe minga kuli miringana na ndlopfu. Kulani miringana na vanwanyani vakulukumba lavanga kula. Eko loko mo ringana na ndlopfu mutatsandeka na ku nghena andeni ka yindlu ya mun'wini. Se emarito lama humaka ka mina ndhavi ndzi ta chava leswaku ri Xikwembu a xi endle swiva leswinene esikwini ra namuntlha inkomo mufambisi.
Hi khansile ndhavi zitha hosi bokisi na vona va kona la a hi va beleni mavoko loko va kha va ta mahlweni va ta na vona va ta nyika. Rito ra ku amukela aka ba yeni ba hina namoni
hosi boku xa saba xitangela na xikhale DJ wa mita matashkhale xilava DJ ya ku tlanga tirimisi mari xi omile xo tezere ndawa mo chasa mo xiringa mo matiyane hi mamatiyane ni mu nghena u mabhela xakhaka ivi DJ xi kumina ni netulo hi wasati xi nghena xikulu
Inga chavi ku pfa muyima micina Isso é uma casa sexta antiga aí, né? Já, vou parar na sexta.
Inkomo kuba ni khume nkarhi wa kuba ni va na marito ni kombela ku sungula hi ku xeweta vuyeni bya hina lebyi vhakeleke vuyeni a xe ivi ni xeweta n'wina vinyi va tiku vaakatiko a xe mina lexi ni nga na xona i ku khensa ntirhisano lowu hinga na wona na topisa trust swakala ku vhakeriwa swakala vanwula va topisa mara vanwo se mina ni na ku khensa swinene ku va va topisa va hi vhakerile na ka bokisi a misunguli ku va vona se va mukhorwisa leswaku a va n'wi mixiya va lava ku hanya na n'wina va teka swirilo swa n'wina va mi pfuna hi leswi ni nga ta swi vula ngopfu topisa mina ni nge ku rivali evuton'wini bya mina hambi no famba ni ta ku lola inkomu
a hi va beleni mavoko a hi va beleni mavoko okay se ya mahlweni na ntirho wa hina lowo saseka so mutumbuluxi wa topisa trust ma swi tiva ku i mani he ma swi tiva i mani mutumbuluxi wa topisa trust so mutumbuluxi wa topisa trust ku nga dokotela Masondo laha nga endla tidyondzo ta yena ta vudokodela aka yin'wana ya timasipala letikulu amisaveni ku nga New York loko va ri a New York University loko a ku ri un'wana a ta tirhisa sweswo ku hundzuka ncindu wo kukulakule kambe dokodela Masondo va vuyela kaya va tisa xin'wana xa swilaveko leswi munhu un'wana na un'wana a xi lavaka ku nga mati ni ta kombela hi va bela mavoko loko va ta hala mahlweni va ta hi nyika vuxokoxoko bya project leyi hi nga tela ku ta tlangela yona namuntlha
halala hosi bokisi halala halala hosi chavani halala halala hosi mbokota halala halala hosi njhakanjhaka halala halala vaakatiko hinkwenu halala halala African National Congress halala halala topisa trust halala halala hinkwenu ka n'wina halala eka mufambisi wa ntirho Bot Sydney Baloyi lava ba hi fambiselaka ntirho namuntlha ene ma swi tiva vo tala va n'wina ku a hi ro sungula na loko hi sungula topisa trust hi vona hi nga sungula na vona va hi fambisela ntirho ene mitirho leyi hinkwayo ya topisa trust hi vona va hi fambiselaka ni kombela ku xeweta hosi bokisi vinyi va misava hi ku handle ka n'wina topisa trust leswi hi swi ndlaka a yi nga ta kota ku swi endla hi ku leswi hi swi ndlaka hi swi ndlela amisaveni amisaveni ya n'wehe ndzi xeweta hosi ya hina hosi chavani tatana mukhari st na vukosi bya ka mbokota byi nga yimeriwa hi Bot George Khubayi na ndhuna Khubayi KJ va le River Plats na vukosi bya ka njhakanjhaka ni kombela no xeweta deputy minister wa hina wa mati David Mahlobo imfo ethu loyi nikule na yena ka ti politiki ha ri vantsongo kwa le ka ti university hi bona aba irangela hi bona aba yima yima bandla leswaku e vana va fisiwana ba kota ku nghena lomi a ti university mina iku shishima vukona bya vona namuntlha va ta va tivisa kahle loko nkarhi wu fika ni pfumeleleni ni xeweta MEC wa hina wa Public Works na mapatu na infrastructure nkakareng ra kgwale na bona hi kule na bona ka tipolitiki ta Youth League ni pfumeleleni na ku tivisa vurhangeri bya hina bya African National Congress bya ku huma ka xifundza mi va tiva kahle na vona a va ri meyara kwala Vembe va hi rhangela va hi kurisa ka tipolitiki vona Indian Mdaka un'wani va tirhaka na vona kwale ka PEC ya ANC na vona va nga kulela kwala ka Youth League Mphobu Ndawo hi na vona namuntlha eka ntlangu lowu hi nga na wona namuntlha ni pfumeleleni na ku tivisa vukona bya mera ya hina ya Makhado Saint Dorcas Mboyi na vona hi na vona namuntlha eka ntlangu wa hina hi ta tlhela hi va na vona futhi hi Mvulo le eka bokisi Ndavezitha laha hi nga ta vulavula hi mhaka liya ya gezi hi Mvulo hi 10 o'clock. Ni pfumeleleni ku va khensa ku va va ri kona namuntlha na ku va va tiyimisele swinene ku va va tirhela vanhu laha ka masipala wa hina wa Makhado. Ni kombela mi ni pfumelela leswaku ni khensa no tivisa vukona bya meyara wa hina wa Collins Chavani Botshadi Maluleke na vona va kona namuntlha. Loko ku ri na van'wani no ka ni nga se va tivisa na n'wina titweni mi amukeriwile na swi tiva leswaku ku na van'wamabindzu lava hi pfunaka va kona va tshame kwala matendeni va Old Mutual va kona na van'wani na van'wani va nga ta tivisiwa loko nkarhi wu kha wu famba hi ku topisa trust yi kota ku ndla swilo leswiwani hikuva hi famba hi kombela macheleni eka van'wamabindzu vo hambanahambana leswaku va hi pfuna hina hi ri swisiwana swa ka Mbokota swa ka Bokisi swa ka Chavani swa le Xeli na le miganga yin'wani ya kwala ka hina yo hlupheka. Swamina namuntla ningele hisingopfu hi ku xivalavulisha hina xa namuntla i deputy minister wa hina wa mati David Mahlobo vanwanani va pfa vani bazisa na yena va hleta loko va ku David Mahlobo va ri David Masondo se a ni zeni vilela hi sweswo hi ku leswin'we i mfowethu va ku huma kwala Pietrietief kwala Mpumalanga va ta va tivisa kahle mina ni ta komisa swinene hi ku na nkarhi wu hi bili na tshemba na leswaku xaka xa buba na ximbambalana fane ku dyiwa fane ku ciniwa hi te ku tlangeleni namuntlha ni nge ni komisa hi ku vula leswi mina namuntlha ni ta vulavula kantsongo hi ku topisa trust i ncini hi endle yini ene hi pulana ku ndla yini topisa trust i nhlangano lowu hina vana va mhani topisa hi nga tshama hansi hi kunguhata hi ku emhana hina va hi kurisile va hi dyondzise vumunhu va hi dyondzisa leswaku fanele loko hi kula hi lwa na vusiwana na vusweti kwala hi humaka kona evanghana va vona mi tele namuntlha lava mhani va hi dyondzisa leswaku vamakwavo va hina ku nga ri vamakwavo lava va nga va tswala ku ri vafowethu lava hi nga kula swin'we ku ri va sesi ku ri vana va hina va kulela kwala makaya va ku na mi kombela vana vanga yisani nhluvuko emahlweni na loko ku fika nkarhi hi tifambela hi kombela leswaku mi nga tshiki ku tirhela vanhu hikokwalaho hi ku ku va hi yisa leswi mhani wa hina va nga hi dyondzisa swona a hi ndleni enhlangano lowuwani hi nga ta wu tirhisa ku kombela mizukwa kwala hi tirhatirhaka kona leswaku hi tisa nhluvuko atikweni mhani a va nga helerisanga ku ri hi endla yini vo lowo vana va nga ndlenani swin'wana swa ku herisa vusiwana laha tikweni ngopfungopfu la migangeni ya ka hina se hina hi tshama hi ri vamakwavo vo sesi Julia vo Bothemba va tinyiko va nyeleti hi ku a hi hlanganeni mara a swi lavi ku hi hlangana hi ri hina ntsena a hi hlanganeni na vafowethu vo Bodevi Maluleke na vo Amos Mboweni na van'wana na van'wana vafowethu ku ri a hi hlanganeni leswaku hi pfuna tiko se hi hlangana ni nge mi hlaya hinkwenu vafowethu hi mhaka nkarhi mara mi tele hi tirhaka swin'we hi ka hi tirhisana na topisa trust se hi ku hi tandla swiswinharhu loko hi swi sungula hi te hi tandla swiswinharhu hi ku hi tandla swi swa dyondzo hi ku mhana mina mhani topisa va te n'wananga dyondzo a yi lumi dyondzo i xitlhangu dyondzo yi ta dzudza vusiwana se hi ku hi ta endla leswaku topisa trust yi languta eka swa dyondzo ka leswa dyondzo hi nyika vana tibasari loko lembe ri hela ayimeli munhu a applya ayimeli vana va applya hi ya aswikolweni hi fika hi vulavula na ti-principal ku ri e vana lava nga tirha kahle lava va kotaka ku ya le tiyunivhesiti na le ti-TVET hi vahi va hi nyika mavito ya vona a xinguwa na le marimani loko va hi nyikile hi va nyika mali ya swakudya mali yo rejistara mali ya tibuku hinkwaswo ka swona a va apply hi hina hi yaku ka vona hi fika va hi nyika list se ku nga vi na munhu a mi byela ku ri mi fanele mi apply a hi apply a ku apply-iwi hi ya swikolweni hi kuma vanhu valavo hi va nyika tibasari haya eswikolweni ngopfungopfu hi siku leriya ra Mandela hi ya tlina swikolo tirhisana na tiprincipala na ti-SGB leko swa ku swikolo swa hina swi basa eka swa ndhavuko ha sapota na vanhu va muchongolo swo vatla swo hambanahambana na tshemba loko va tise xigubu lexiya xo sungula a vo lava ku ripota ku ri ku na xigubu lexi xi lavaku timbyembye xi lavaku tinjhovo se hi va vonile na lava hi tirhaka na vona van'wamabindzu va va vonile ni a ni kha ni ti vutisa ni ku a va na lava cina njhani a va na xigubu swi ta njhani na va ku hayi a wo ripota ku ri na lava va kumeleni xigubu na tinjhovo hi mi twile hi ta swi lunghisa sweswo na swibelani ha sapota ti-netball ha sapota hi ku xa vunharhu lexi hi xi endlaku hi leswi swa ku hi lava ku sapota vana ku ri va huma mabyaleni loko va huma swikolweni va ya va ya tlanga tibolo va ya tlanga mincuva leswaku va kurisiwa kahle hi ku na mehe ni kulele kwala a ni tlanga kwala bolo a scientist hi mahlomo mina ni tlanga number 5 na number 9 kwala scientist e coach ya mehe a swi tiveka leswaku loko fane hi attacka a ni tlanga 9 loko hi defender a ni tlanga number 5 va swi tiva hinkwavo ka vola a ni ba 5 a ni ba 9 ene na hina a hi tlanga bolo leyi hikuva hi sapota hi va forward hi va buti hi va papa va hi xavela tigere se loko hi kurile na hina swi na nkoka leswaku hi hoxa xandla leswaku lava taka vamakwavo na vana va hina va tlanga bolo ka hi ku a swi vavisa leswaku hi scientist loko va khoma number 1 kwale ka ti-league ta vona na vo Mbokota Stars na vo Jomo Sono City loko va khoma ti-number 1 a va fanele va xavisa status hi ku loko u khoma number 1 a na u fanele u promotiwa e loko u promotiwa a swi vula leswaku fanele u ya tlanga vembe le hinkwayo leyi se a swi vula leswaku emzukwa ya transport emzukwa ya affiliation na swin'wana na swin'wana se a yi ya henhla se hi ku hina hi ri topisa ta trust a hi ngheneleleni leswaku hi pfuna vafowethu lexi hi vilerisaka sweswiwani i ku netball vasesi a mi le ku humeleleni a mi kombela leswaku a swi laveki leswaku hi sapota vafana ntsene na va ka sesi swi na nkoka leswaku hi mi sapota ha mi kombela leswaku humelelani leswaku hi mi sapota hala ka netball hi ku swi na nkoka leswaku na n'wina mi tiya ka hi ku hi xilungu ve ri a healthy mind is in a healthy body and a healthy body is in the healthy mind u kota ku hleketa kahle loko u jima jima, that's why na ba kegulu na kegulu na bona aka ba supporta leswaku vakokwani na nwina fambisani miri minga tshami ntsene swina nkoka leswaku ni jima jima nyana hambi moto olola olola mfamba famba swina vakhalabya vakokwani swina nkoka leswaku miendla tani xo hetelela hi sungule mhaka ya mati hi mhaka hi loko hi swi vona leswaku mati problem laha tikweni ene lexi xi nga endla leswaku hi ma hatlisisa mati hi loko COVID yi ta ba hi ku hlambani mavoko leswaku mi dlaya xitsongwatsongwana lexiwani xa COVID. Se loko hi languta ku vanhu va ya hlamba yini hi ku mati a ya kona se hi ritopisa trust hi ku hayi swin'wana hi ta pfa hi yimilinyana hi ku mzukwa leyi nga na yona yi ta yi enela ntsena leswaku hi endla mati. That's why na ti-project tin'wani hi vuye hi yima hi tona hi languta mhaka ya mati hi ndle tibohole ta nhungu hi ndle tibohole ta 80 kwala ka bokisi na le xeli na le ka mbokota ku ve na probleme hala ka bungeni ba hi kombela leswaku nakona hi vandlela bohole na laha ka bungeni hi ndlile bohole yin'we va ka hina tibohole letiwani a ta ha ri ta topisa trust i ta n'wina tibohole letiwani mati lamawani a ya topisa trust i mati ya n'wina ene hina ha tsaka leswaku leswi hi nga twana naswona mi le ku swindleni hi ku hina hi fike hi ku hi kombeni leswaku hi ya borha kwihi mati mi ku hayi mi nge borhi grawundini hi ku lomu yi borha grawundini yi ta va yi nga hlayisekangi mi twanana hi xin'wina ku hayi a ku borhiwi ka muti wa ka swimanimanimani ene lexi mi nga languta xona mi te a hi lavi leswaku hi borha emutini wa munhu mindzuku a hi kholela a nga ha pfumeli hi ya nghena layani hi ya koka mati se mina tsaka leswaku hi n'wina mi nga decide ku ri la mati a ya borhiwi ka swimanimani eka mani ene xa vumbirhi lexi ni tsakisaka Deputy Minister evanhu va tirhi because hina hi tirhi hayi hina hi ta mi nyika mali ntsena ya ku ndla bohole ku ri mati ya suka le ka bohole ya tshunela kusuhi emitini a ha ha tingheni vaakatiko va tshama va hlenga timali leswaku va fambisa mati kusuka le tibohole va xava tiphayipi va fambisa mati kusuka kwale ka bohole va yisa kwale mugangeni ya vona ku ri mati ya va ri kusuhani swinene leswiwani swi ndliwe hi vanhu hikuva va hlanganile va kha va rhangeriwa hi vuhosi hosi bokisi na va papa yimeriwa va swi yimela yimela leswaku swi tshamiseka leswa mati la ene mina leswi ni tsakisaka a ku dyiwangi na peni ya munhu swi tikombaka leswaku laha emugangeni ya hina hi na vurhangeri bya mampela lebyi byi kotaka ku tirhela vanhu Se mina na khensa vuhosi va papa va mhani loko mi yise mhaka leya mati amahlweni na mikhensa swinene ni kombela leswaku mi va bela mavoko. Mi tlhe mi ku topisa trust ha mikhensa kusuka laha loko fane hi pompa mati hi lava mali ya gezi hina hi ri miganga hi ta hlenga. Aka ri topisa trust hi n'wina mihlengaku hi ku mati i ya n'wina. Ene komiti leyiwani ti hlawule hi n'wina. Lexi ni nga ku xi vula i ku emhaka ya mati a hi yimangi. Laha hi nga ta va hi kuma kona mizuko laha hi kuma kona hi ta ringeta hi tindlela hinkwato leswaku hi yindla mhaka ya mati emugangeni ya hina hinkwayo hi nge yimi until mati ya va kona eka muganga hinkwayo ka hina. Va ka hina mfumo wu nge swi koti hinkwaswo. That is why hina hi ri vaakatiko swi lava hi yimayima hi tirhisana na vameyara hi tirhisana na mfumo leswaku swiphiqo leswi nga kona a hi swi lunghiseni. Ku na misa wun'wani ni nge n'wi vuli hi vito u tshama ni fowunela a ku he masondo mina ni nghenele hi nyoka laha mukhanselara a nga fiki siloko hahe bod ni yimele mukhanselara a ta mi dlayela nyoka a ma swi tivi ku mfumo u fanele wu ndla yini ka dlayani nyoka. Mukhanselara a nga endleriwangi swona leswaku a ta mi dlayela tinyoka andlwini se di yi dlaya di ni komba yona duka a no bula a no ku vungunya a ni nga vuli ku ri va ta va ta ni dlayela nyoka mina hi lava ku kuva na service delivery ene xo hetelela lexi nga ku xi vula i ku ni khunguvanyeke ngopfu loko ni twa leswaku mapatu ya pfariwile hi mhaka ya gezi hala ka bokisi laha mfumo wa hina wu ndlile gezi a wu beleni mavoko wa mfumo wa ANC wu tirhile ende wu le ku tirheni swinene leswaku gezi na vukorhokeri byi va kona namuntlha loko tswariwile u ri n'wana u ya tliniki mahala swo tala va ta swi vula deputy minister wa hina leswaku mfumo wa hina wu endle yini leswaku mi nga wu rivali. Mhaka liya ya gezi liya hi yi twile hi ta yi vulavula mhaka liya ya gezi ku ri a hi fanele hi yi tirhe njhani. A swi nga fanelanga leswaku u ze ku pfariwa mapatu a swi nga fanelanga na leswaku na vana va nga ha koti ku ya tsala xikambelo mara hi ta yi vulavula se loko hi yi solvhile mhaka leya gezi. Va tile bafowethu na vasesi laya kaya laya tolo ene na khensa loyi a nga ta na mihleketo ya loko loko hi ri vurhangeri laha swi na nkoka ku hi vulavurisana loko ku ri na swiphiqo laha atikweni wena i vurhangeri lebyi nga le ka national yo ka province va boti indiyoni hinkwenu ka hina swi lava before hi endla swin'wana hi vulavurisana ku ri hi vafowethu ku na leswi mara hi ta hi vulavula liya se hi vulavurile tolo va ni hlamusela va ku heyi ku na problem leya gezi laha ni vutisa swivuto swimbirhi swinharhu mara xa nkoka i ku hi twananile leswaku hi ku a swi kahle va ka hina for 10 years malembe ya khume vanhu va nga ri na gezi laya a fika tlulu. Deputy minister ni ta mi hlamusela ku ri why va ku hi le fika tlulu laya loko hi tshamile a swi tshamisekanga se itwana ni leswaku imtive imfulu wona walo mayara wa hina loyi mu rhandzaka swinene manana Dokas Mboyi batafika benyefiki bariboshe batafika na Eskom hiki bafone rili ministara wa hina Sputa Ramukhupa na ini David ubuka vanga ri tibiti ri la David mavona wa David ba ringetanyana va tira tiranyana na le bibeleni switani se ni va fowunerile va ta rhumela vanhu hi mvulo hi awara ya khume va yi vurile kereke ya kona laha veteri i ni lo yi rivala i kereke yin'we leyi nga laha ka Vhikaculo hi awara ya 10 hi tlhe hi kombela ministara wa hina Gwede Mantashe hi va fowunerile hi va fowunerile va ku na vona va ta rhumela vanhu va department ya minerals and energy hi awara liya ya 10 hi ta ya hlangana lana hi ta sungula hi hlangana na vurhangeri bya gezi loko hi suka kona hi ta hlangana na vanhu va laya ka bokisi ka Vhikaculo se problem leyiwani hi le ku yi athendeni hi ta sala hi vulavula hina laha hi ri vurhangeri hinkwenu ka hina Civic, ANC branch, SCP Youth League, hinkwenu ka hina hi ta sala hi vulavula ku ri ana a hi fanele hi nga swi endlangi ku antswa ku ri problem liya yi solvekiwa yi lulamisiwa ku nga zangi ku va na switereka mara leswiwani hi ta swi vulavula se loko hinkwaswo swi lunghile hikuva swi nge pfuni nchumu ku ri hi solana laha na laha problem ya ha ri kona va ka hina swilo leswiwani hinkwaswo ka swona na Topisa Trust hi kota ku ndla swilo leswiwani hi mhaka ku i ANC yi a nga endla leswaku leswi Topisa Trust yi swi endlaku hi kota ku swi endla so ha mi kombela leswaku n'wina mi vhotaka hi ti 27 n'wina mi vhotaka hi ti 28 n'wina mi vhotaka hi ti 29 siku leriya rikulukulukulu leriya ha mi kombela leswaku fambani mi ya vhotela African National Congress va ta mi nyika maphepha manharhu ti-ballot paper tinharhu hinkwato ka tona vhotelani ANC na loko hi ya ka mfumo leya miganga vhotelani ANC va vutiseni lava va vhotelaku eka mfumo ya miganga va vhotela swin'wana eka mfumo lowa le henhla va vhotela swin'wana swi swa kona ku hela ku va ntluva vhanga a swi fambi hikuva mifumo leyiwani yi hela yi nga tirhisani kahle hi mhaka halawani va khomise leswi ma vutisele madorobeni leyi ta vuya se mi nga ndli swihoxo na loko hi se hi ya hlawula nhlawulo luya wa le xikaya wu ta ta wona ende nakona vhotelani ANC mara ka sweswiwani hi ya vhota ka ti-ballot paper tinharhu mi vhotela African National Congress ha mi kombela hi ku na hina hi kota ku ndla swilo leswiwani va ka hina hi va hi kotisa hi African National Congress mehe ma swi tiva ni kulele kwala hi kulele vusiwaneni ANC yi kuma sonto ntirho hi lowu famba u ya tirha ende loko tirha u nga rivali kaya hi swo hi mi kombelaku hi swona leswaku minga rivali isuku imasuku lamaya bangami bayizisi ene na n'wina vakokwani na vafowethu minga jayi balotilia kuna vanhu va ku tala va nga ndla swiphataphatani swa vona ene van'wani va ndle swiphatani swa vona va ndla na mihlovo tikhala ta ANC ku ri swi fambelana nyana hikuva loko mi nghena laha mi hleketa nga ri mi vhota ANC kasi mi vhota swigevenga si tshamani mi vhota mi nga jahangi na loko mo ndla xihoxo ka ballot paper yanani ka lava IEC va mi nyika phepha rintshwa mi vhota kahle mi vhotela ANC mara loko ze mi kheti ri nghena maphepha ya n'wina lama manharhu khetile khetile swi herile mi nge he koti ku ri susa laya ene ku na van'wani va hembaku va nge hi vona ti-independent i ti-independent ta ANC i mavunwa sweswo ku vhotiwa ANC mi lava xikandza xa president wa hina Cyril Ramaphosa leswaku hi tshama hi yisa vukorhokeri emahlweni na hina hi ri topisa trust na vamfumo hinkwenu ka hina hi tirhisana leswaku hi hetisa vusweti emugangeni ya ka hina inkomu
a hi beleni dokotela masondo mavoko nakambe a swi ringananga a hi va beleni mavoko nakambe okay so nongonoko wa hina a wu lehangi se kwalaha hi nga kona hi fike xikarhi ka wona hi ta kombela ntlawa lowu vuriwaku Mashamplan Gomora mi ti lulamisa kwala mi nga kona xivulavuri lexi nga tata sweswi loko xi heta ku vulavula ku ya nghena n'wina mi mi nyanyula vanhu lava va nga ta nhlikani lowa namuntlha Mashamplan Gomora hi n'wina hi nga yimela n'wina loko xivulavuri lexi landzelaku xi ta va xi hetile sweswiwani hi kombela community member loyi a tivaku hi vuenti project leyi hi nga tela yona ya mati laha ku nga tatana Ntiyiso Ngomani a hi va amukeleni hi va phela mavoko DJ u nga hi tlangela swin'wanyana loko va kha va tala mahlweni Mashamplan Gomora mi va mi kha mi ti lulamisa
halala topisa halala halala topisa trust halala halala man topisa halala amandla awethu amandla awethu matimba ya hina viva ANC viva viva world one viva viva president Ramaphosa viva Viva SACP viva. Viva Young Communist League viva. Amandla. Viva Women's League viva. Mfambiso wa ntirho inkomo. A ndzi lava ku za ni dya na nkarhi. Ku xivulavurixa hi lexi ta ku va na nkarhi. Mi nge ni xeweta vanhu hinkwerhu. Mina mi nga laha. Kusukela ka deputy minister va deputy minister vambirhi ya ka MEC na timeyara vafundhisi vikosi na vanhu hinkwerhu n'wina mi nga laha na mixeweta hi ku komisa a mi nga swi lilizelela ngopfu sweswo eku komisa loko topisa trust dokodela masonto vako ila ku pfuna hi mati la mugangeni hi sungula njhani hi endla njhani ni ve ni yimisa rintiho ni ku mati hamalava i khale hi nga ri na wona ivi va ku a hi masunguleni so loko hi ya masungula maendlele ma ve hi ndlela leyiwani hi sunguleni lava steering committee steering committee xa hina a xi nga ri na vanhu vo tala a ku ri vanhu va mune a ku ri tatana Mathevula Sketo tatana Joseph Khosa na sesi Mavis Vukeya ni ku hi lava ku endla mati hi fanele hi vona ku norho lowuwani wa humelela ivi hakunene hi ya avukosini hi ya hlangana na Royal ya ka bokisi hlangana na vandhuna Khosa na vapapa YS hi va vekela norho ivi hi swi ni veka amavokweni ma vona ku a va hi laveli ndhawu ku nga misava ya vona hakunene va endla tani hi suka hi ya ka community hi hlanganisa vanhu hinkwerhu ivi hi ku ku na norho hi lowuwani hi lava ku ku va na mati hi ku a hi na mati se a swi ri na 20 years hi ri hava mati ivi hakunene mi swi amukela hi hlawula komiti hi ku loko xilo ku nga ri na komiti a swi nge fambi hi mi vitana hi hlawula komiti ivi komiti yi tshama komiti hi ku a yi ya lava quotation chairperson wa komiti a ku ri Nkwinika Botsem mi nge ni ku a hi va beleni mavoko leswi va nga swi endla a swi nga olovi loko namuntlha hi va na mati hi ndlela leyi a swi tiva ku va yimeyime ngopfu loko hi endle komiti va va endla ti-quotation ivi hi vuya hi ku se quotation hi endlini hi endla yini ku kuma mali leyiwani hi ku mati ma kona se hi fanele hi matisa laha hi tshama kona ivi tanihi tiko hi ku rhangeriwa hi vihosi hi vukosi bya hina hi ku muti wun'wana na wun'wana hambi i na boholo hambi a wu na boholo hambi ku axitandzini xa xa ku tshama munhu kumbe a ku tshami munhu hi kombela hi hlenga mali yo karhi laha hi nga hlenga ti-300 kona ka mugahikua a swi hambana hi muganga hi ku muganga ya yena a yi nga ringani mi nge ni swi vula leswiwani ni khensa na mhana tiyi mi nge ni vatana hi ndlela yaleyo ku hinkweni mi ta swi twisisa mhana tiyi va tlange role yin'wana yikulu ngopfu ene vanhu a mi nga swi tivi mali ya n'wina hinkwenu loko hi ku hi yisa bank a swi nga olovi a hi yisa ka vona va akhawunti every cent loko a va ri kona laha ku va ku veti va ya Pitori a ni ta va nyika na xikipa namuntlha va yi lwe ngopfu ku mali yi hlayiseka na komiti leyi a yi ri kona se hi ku tirhisana na tikomiti letiwani ku fike nkarhi komiti liya ya va Nkwini ka yi hela nkarhi wo ku va helela ivi mavhiki mambirhi lama nga hundza hi hlawula komiti yin'wana leyi nga ta hi fambisa ku mati lama ma nga luzeki swipompani a swi lunghisiwi se na tlhela kombela futhi ku a hi tirhisaneni a hi veni xilo xin'we vun'we vuendlaku swilo swi endleka loko a hi nga ri na vun'we a hi nga ta swi kota ku fika laha na miganga hinkwayo yi endla tikomiti ta yona loko yoka yi nge za yi tshama komiti ha ku borha mati sweswiwa a xeli komiti ya vona a yi mahlweni yi tirha vakatiko hinkwenu i xikombelo lexikulu swinene a hi hlayiseni ndhaka ya hina a hi hlayiseni mati lama hi tshame 20 years hi ri hava namuntlha hi na wona a hi ma hlayiseni amandla inkomo
hakhensa tatani Ngomane ma ha tshamisekile vanhu hinkwenu mi va twile Dr. Masonto va ku va swi vula hi xilungu va ku A healthy mind resides in a healthy body. Ndribele kumbyela ku nkulukumba loyi dokotela Masondo minga boni loko a twakala khadi tsongahata u na matimba ngopfu nkulukumba loyi u kota no tsutsuma u tsutsuma na marathon liya nduma laha a South Africa yi vuriwa ku Comrades Marathon ya 79 wa tikhilomitara kusuka a Durban ku ya fika a Pietermaritzburg. Misutwile ba ri 89.4 wa tikhilomitara se na swikorokoro swin'wana swa mimovha swi nga khohlola swi nga yi koti yaleyo so swa tikomba ku hikwalaho ka yini topisa trust yi kota ku yi seketela na swilo swa mitlangu ku vanhu va ta kumeka va ri na vutiololi bya masiku hinkwawo. Ni mi byerile ku ku na swinyanyuri swo tala leswi nga kona namuntlha sweswi hi na ku vitana DJ Mfundisi a ta ta nyanyulanyana vanhu na lexa xin'wana xipano ni nga xi vula xi ta va xi kha xi ta na xona a xi tiyimiseli DJ Mfundisi.
Thank you. Mimbala money, mitela kwini, mifamba. yini mina mati mama semi akwiti 29 FIFA yenzi FIFA
Sheso DJ mfundisi angiphelele maboko hey wasombonyoka nkulu kumbalo yena na mele bonkula yena ni la kusombonyoka hendlela liya angiphelele maboko so ekuya mahlweni na ntirho wa hina dokotela masonto mistrini ba hlamusela ku kuna ti company leti ku ya himkarhi ba gangisana kuna tona ku titiva mitirho leyi yi nga ku humeleleni aka muganga ya hina hi ku rhangeriwa hi Topisa Trust hi ta kombela yin'we ntsena aka tikhampani teto ku ta hala mahlweni va ta va ta vulavula ku nga Old Mutual muyimeri wa khampani yaleyo hi kombela a ta hala mahlweni please a hi va beleni mavoko loko va kha va ta
Thank you, Program Director. Traditional leaders who are here, Deputy Ministers, MECs, and Mayors who are here, let me say all protocol observed. I greet you this afternoon. Old Mutual core business is to sell insurance policies, and the legal that we get from our clients, we do what we call plowback through community projects, bursaries, sponsorship or donation. You know very well that government alone cannot do everything alone. They need business people like Old Mutual. My appeal to you, when you see Old Mutual financial advisors at your gate, don't close gate for them. Because they are not just there to sell insurance policies. Try to find out from them what is it that your community can benefit. Because somewhere, somehow, at your schools or at your website, there's a need. I'm not here alone. I've got my colleagues who are there at the gazebos. Whenever you get time, just visit them so that you can check your policy status or anything regarding policies. Ala ala Topisa ala ala. Thank you very much, Program Director.
Shilaba say banyana ritsuri eh. Kuna xigubu lexikulu ku mbanyana la kaya musi. Hi nga xipitana ku xita baritsuri. Vitra xona Marteva. Baburuwa ba ish gubu shaka man okay shati tiva ish gubu shala kaya lesi kunga shona shinga hlohletela na lavaya vantsongo hi nga va bona loko hi sungula hi nkarhi wa shona ish gubu xexo a va tiva la mahlweni va ta va ta tsakisa vayeni va hina hi lava ish gubu shala kaya lexikulu xi nga na tisiniyala ta swigubu tana na la mhlweni hinkweni hi valava hi va amukeleni hi ku va bela mavoko Thank you. se xi ready xi group xa la kaya. Okay, aka vanwanyana ba yena laba henga na bona la. Kuna xipikara xa masipala. Wale musina kunga tatani xirilele. Ai va pheleni moboko.
Come on.
All right, skupwa xi minyana. Spikara xa masipala wa musina manana xirilele. Hi swona.
Belen Maboko, I have a Belen Maboko. I have a Belen Maboko Nakam. Sesuatu kutang jana, Mr. Post.
Okay, right, DJ. Kami nak jalan ayat karaoke. Sekarang kami nak lakukan jana. Mana Shimogo, Mr. Post. Ladies and gentlemen, let us welcome the legend of the music. Kami nak lakukan jana, Mr. Post.
viva ila soma dala baba saksaini bana ba lisa ku ensi ne abar kwala ka ensi kwawo ko pala ka timbova ba sama timbova tingwani ila soma dala siku yeve. Okay, signori. Yes, yes.
Yeah. MC, the time is yours.
I pelen Mr. Post Maboko. Just to say, pelen na ba chavise ki Maboko. Ani ba chikil bata bata minyanyula nyana. I ba pelen Maboko. Okay, kuna mova wa silver. Bitrawona Isuzu. Number plate FK57DTGP. Silver Isuzu, number plate FK57DTGP. Ukufalendlela ikombela mi munyu wa wona ai pfuna ku susa la unga paka kona. Thank you very much. So ses ya mahlweni na nongonoko sesu nga imisa swona xipulavuri lexi landelaku xi huma aka Makado municipality kutava kuri Rito hi meyara wa masipala walowo ku nga Councillor Dorcas Mboyi. A hi va amukeleni hi ku va pela mavoko.
Pambili na mfumo wa ANC pambili na bora maphosa pambili ni kensili fambisi wa ntiro buti Sydney Baloyi ni taranga ni sheweta va rangeri va mina the deputy minister tamina deputy minister David Masondo na deputy minister David Mahlou ni seweta MEC ba zebaba PC member manana Nkakareng Ragwale na PC member Mpomdau ni seweta na kambe speaker Shamsina Evelyn Sirilele ninga rivali ku seweta na mayor wa Collins Chavani tatana Shadrack Maluleke ni tateka nkari loyi ni seweta vandhave zitha na mahosi ya hina ni seweta na makomrade hinkwawo na tikhanselara va rhangeriwe hi ward councillor Killer ni ta teka nkarhi lowu ni seweta na vaakatiko va le ka Chavani ka bokisi dimasiyari ni ta lava ku khensa mfambisi wa ntirho ku nyika xikarhana lexi ku ri ni mi seweta ni yimela ku khensa ni khensa vatopisa trust na lava va tirhaka na vona leswi va nga teka leswi se va to dyiya mandla a wu thrusa muvuso washu une va va khori vusa va farisa masipala washu u va farisa kha u disa service delivery kha tshitshava tsha Chavani ha bokisi ndo yimela u va livhuwa va topisa trust vo rhangiwa phanda nga honorable vo David vo Dr. David Masondo kha mushumo muhulu une wa khou ita ndi khori mudzimu kha va farise ngauri ri rothe muvuso washu u amba uri ri rothe ri nga si kone ri kona fhedzi ri na vhathu u tshi zwi amba zwavhuḓi uri together we can do more and much more better ndi zwine zwa khou itiwa nga vhatopisa trust vho rangiwa phanda nga vho Dr. David Masondo zwino nṋe a huna zwe nda imela zwone nga nnḓa ha u acknowledge nga nnḓa ha u livhuwa ri pfha ro takala badi sa masipala wa Makhado ngauri hedzi dzi borehole dza 8 dze vha dzi ḓisa a vho ngo itela vhone vhaṋe vho itela tshitshavha tsha Chavani tshitshavha tsha bokisi uri tshi kone u nwa maḓi nga zwezwo ri a vha livhuwa badi ngauri vha khou thusa riṋe vha muvhuso sa zwe muvhuso wa vha u khou lavhelelisa zwone uri arali vhathu na zwithu zwine vha zwi kona kha ri thusane ngo tou ralo ri farisane na muvhuso ngauri muvhuso nga woṱhe a u koni ri kona fhedzi ri na tshitshavha ndi ngazwo ri tshi ri together we can do more kha ri ite ngo tou ralo mudzimu kha vhafarise vha topisa trust vha lalame vha ri farise vha ite na dziṅwe thandela dzoṱhe dze vha dzi amba ndi khou livhuwa tshitshavha vha topisa trust ndi dovha nda livhuwa futhi na mahosi vhane vha khou farisana navho na vhathu vhoṱhe vha management vha topisa trust ndi khou livhuwa tshitshavha tshoṱhe a
hai vhabele ni maboko swinene valavo a ku ri meyara ya Makhado municipality lava a va ta va ta vulavula hi ku seketela ntirho lowu nga ku humeleleni ri kho livhuwa nga maanḓa maipfi ya u tekedza mushumo wavhuḓi u no khou itiwa nga va topisa trust sweswiwani hi ta va na nkarhi wa ku yingisela xivulavulenkulu lexi va topisa trust va nga xi kombela ku xi ta vona mintirho leyi va nga ku yi endleni laha aka vaakatiko va la ka Chavani aka bokisi xivulavulenkulu xa hina xi ta tivisiwa hayi hi mina xi ya tivisiwa hi MEC wa Public Works kona laha a Limpopo ku nga manana Nkakareng Ragwale va ta tala mahlweni mi kha mi va bela mavoko va ta va ta tivisa xivulavuri xa hina
na khensa mfambisi wa ntiro tatana baloyi ni teka nkarhi loyi ni xeweta our deputy ministers. Today we are in that day of which DM David Masondo or Mathobo. Greetings to the Honorable Mayor of Collins Chavani and the Honorable Mayor of Makado, Nishaweta, our Speaker, my fellow PEC members, Bandabezi Tavaina, Nishaweta, Nawakatiko. At least Mayor Mboyi, I'm better than you when it comes to Shizong. I was sharing with her the tips of how to learn. I hope she's going to follow that. Firstly, let me take this opportunity and congratulate Dobisa Trust for the wonderful work lei va utiraka la ka muganga na ka community ya vona. Swa hi tsakisa ku ri loko va ri le Joni vona va vona va fulela mati every day a va rivali laha va humaka kona. Comrade David Mathobo, remind me to share with you the story of Comrade David Masondo. I think he forgot that story. University of Zululand SASCO National Conference. That's how I've always known him, as a very disciplined cadre of the movement. I'll share with you the story. Leshi, I believe Guri has forgotten. Mara, let me take this opportunity ni tirantiro lowu va nga ni vitanela wona la wa ku ta mi tivisa xivulavuri xa siku. Lava ni ta va tivisaka namuntlha va joyine Organization 9 African National Congress loko ka ha tika la misaveni i mhaka ya mfumo wa xihlawuhlawu. Lava nga hetelela va famba tikweni ra South Africa va ya matikweni ya la handle ku ri va kota ku ya lwela freedom leyi namuntlha i kota ku ri hi hlangana laha yi nga ri na maphorisa lava va nga hi rindza. Va joyine dzangano ra Young People, the ANC Youth League and South African Student Congress ku ri va kota ku lwela ku ri mina na n'wina hi va na free education. Comrade Mathobo, I used to say I'm a tinzwalo because I think I'm amongst the first beneficiaries of NSFAS, then TEFSA. Yes, we are some of the first beneficiaries of that system. I think it was some of the fruits that n'wina loko a mi kamelwa mi lwela ku ri hi kota ku kuma free education. Va sungule ku participate ka tipolitiki ka ti-province tinharhu ku nga KZN, Mpumalanga laha va humaka kona na Gauteng laha va tshamaka va ri kona minkarhi yo tala. Laha va nga lwela ku ri hi va na a strong African National Congress, i va united i kota ku rhangela tiko, vanhu va hina va kota ku kuma ti-services. Se lava ni lava ku va tivisa namuntlha va tshame va va head of department ka department of Cockstar Mpumalanga. Va deployile va va ka department leyi ya intelligence va vitana Supuku, va swi tiva na vona. He's currently deployed as the deputy minister of the Department of Water and Sanitation in South Africa, EPEC deployee ya hina representing the National Executive Committee, ba representa ka Limpopo province as the ANC PEC deployees. Thank you so much. I kumbela hi ma hi milenge hikuva xixima ku ri kona yi ta va yi va tisa mahlweni ku ri va ta vulavula na hina va hi byela ku ri hi huma kwini ya kwini tanihi ri vurhangeri bya African National Congress and mfumo. Over to you, DM.
Hallelujah, Nkatego, how yes, oh, Namadu, holy, yeah.
Matimba, Matimba, Mandla, Sipilele, Ramaphosa, Sipilele, Tata, Ramaphosa, Tata. Ngiyakhensa Comrade Nkankaring, our MEC, also a member of the PEC, Shiweta Tatana Baloyi, Mfambisi wa Mtiro, I'm told you were Comrade President, Comrade Baloo. She went at the Ush, Abunda Bezita, Bonka Bakon. I greet my brother, a leader and a friend, Comrade David Masondo, Dr. Masondo. Mind you, Comrade David Gunento, NHI. They must not do the queue thinking that because you are a doctor, you will administer medication. But Comrade Masondo is our leader in the ANC NEC, but also is in the Central Committee of the Communist Party as our second General Secretary. The leadership of the PEC, Comrade Mtau, our veteran, thank you very much for being here. The leadership of the municipality, led by Comrade Dorcas, our executive mayor, for Makado, Tatane Maluleka, the executive mayor of Collins Shaban, our speaker from Musina, and all our leaders, including the partners, especially the leadership of the public benefit organization, Topisa. Minage Gibulabula Sizut, Mbuya Mpumala, Gotonyani, Zanganin Shev. Manje Ginyabona, La Comrade Mason, the Shota Umshangolol, Nisbonilis Kupu, Nasbona Speed. Next time, Usham Shangolol, because that is our pride and we will arm. Nyakensa. On behalf of government, there is a small message I want to give. A message to Kala, Oguchi Sia Kens, Sikensa Bantua Nabaga Mama U Evelyn, Nabanga Nibabu, Abantua Nabala Ekai, our own children. They are born and bred here in Makado, here in our own villages, Bogis, Mabox, Nasechaban. Want to say thank you very much. Ngela ukomre tumasondo, nepo diletopis nishayle izandla. Asbashayle izandla, sponge kakhulu. What these young people, now they are actually in leadership in their own families. They have shown one thing, that we can do our own things. As long as sibambene sikopana, we can be in a position to work together. Sikwazi ukusolva ama problems. And the initiative that is done by this trust, It's an initiative that as a country, as people, singathatha example, we can take a leaf out of this initiative. Where at a particular point, a community in our problems, guna ma problems amadi, guna ma problem atitsila, we have many, many problems from shum. Abantu bakithi abasebenzi. And njengoba sibona i-government uPresident Ramaphosa ne-ANC bathi ke we must work together and build what we call it a social compact. Abantu bakithi basebenze ndawonye where community-based organizations, non-governmental organizations, our traditional leaders, I'm a pastor, abafundis, working with business and labor, and all our people, we can solve our problem. Abantu bala ekhaya, eMakado, especially kule area bondabezitha, sithi siyakhensa ukuthi nivumele abo Comrade Masondo, nabangani bakhe and partners,
ukuthi ke at a particular point kune problem ngoba amanzi impilo metsi kibuphilo akunamuntu ongaphila amanzi engekho lama comrades engenamali engenashelede they made a plan ngoba nina kule area enikuyona nibusisekile uya blessed there is a lot of water in your area uma uthi uyajonga la you can see the trees they are so beautiful and that's a sign of life we know that in the late 70s lena uyaba nama floods le kule yantaba la in that mountain you can see there's a groundwater amadi akhona and a clean manje ke le initiative le yokuletha amanzi by iTopisa Trust abalethanga amanzi kule ndawo yenu balethe impilo uma be if they bring water to your communities they've given you life lama comrades lana njengoba ucomrade Masondo is saying abasebenzisanga imali yomuntu abantshontshanga futhi imali yegovernment amakhomanisi awantshontshi manje ke le mali le abakontributile ukwenza lama boreholes want to say thank you ngiyalebuka siyakhenza we must thank those who have contributed sibonge kakhulu ke into ethandeka ukuthi those who are from the media we must tell the story of our communities doing it for themselves rather than ama communities abe divided rather than ama communities abe ne jealous abe ne anger i community here under the leadership of comrade David Masondo and the entire leadership of Topiso Trust they brought the community together when they brought the community together they had to answer the question ngoba sihleli kule ndawo le so akreya kuphi amanzi and there is no infrastructure here then they made a decision that firstly they are going to drill amaboreholes amaboreholes abawa drillile were very pleased ukuthi ke iaquifer la it has a lot of water you can go to Shelly you can go to Bogisi to Shabane all these areas banama boreholes wabo and ama boreholes i8 are spread across these villages even supporting our schools our clinics even our hospital those 8 boreholes on a day on the storage capacity asinikeza 90,000 liters and they can give us more manje le community la isebenza ne Topiso Trust bayabona ukuthi ogogwana nabobaba abakwazi ukuhamba i long distance bayofuna amanzi bathatha i decision that they want to bring water ingene umuzi nomuzi khane ekhaya and i community ba donate uma ba donate la ilento kwekuthiwa i stockfell i cooperative akusiyo inkampani cooperative it means sisebenza ndawonye we are working together want to say thanks to the community members and abondaba ezitha ukuthi nivume ukontribute ngoba amanye ama communities in other areas banawo ama problems but all the time they wait for government we can't wait for government government ithina government kiliruna we must do things for ourselves as long as uNkulunkulu asinikezile inqondo nezandla namehlo ukubona we can do it I want to say ngiyathenza kwi community ukuthi ni contribute ukuthi kwenziwe ama pipe angena emakhaya eni want to say thank you very much the other thing that we must also say thank you we are born again. Lana ningaka AN e water board. Ningaka umgeni water, irend water. Ningaka ilipele northern water. Anwafaga nje pela amabohols. Na decide ukuthi ke niwahlokomele niwagade and ensure ukuthi ayasebenza. Kune team esebenzayo in each and every area kune water committee. And ama water committee they come from us as a community. In other words, le idea Nale virtue of your community ukuyilungisela izinto. Those what committees, they are working well to look after the infrastructure. Bayakwazi ukudila nani ne problem ye operation and maintenance. Bayakwazi nokuthi badile ne problem yokuthi siya reshina ngelinye ilanga amanzi azophuma kule side and then on the other times the water is going to come on the other side. We are born again, that is science. Akudingi ukuthi uzobe ne BSc degree. Kodwa ngendlela and manager ngayo amanzi. We can learn leto kuthiwa integrated water management system. And we are doing well. Nishaya izandla ukuthi ni manager kahle isystem yenu. We must thank you. One of the problems we must address. Emakhado, eKoleni Shabanu, eGreater Tzaneen, eThulamela, everywhere. Kunama problems. Ama problems abantu abavandalize infrastructure. Bakonekta kuma pipe, bakonekte illegal. Maba konekta illegal, kunabantu abangawathola amanzi. Because other people are connecting illegal. Kunabantu abavandalize infrastructure, bafuna ikopa, bathatha ama taps. Labo bantu labo, they don't love development. They don't love our people. But tina sine responsibility of looking after our infrastructure. Siyibheke bangagangi ngaye abantu. Ngoba labantwana benyawupi, abantwana bethu. Labantu abagangayo, we know them. They must stop vandalizing our infrastructure. Ngoba when you take water, kunabantu ogogo nabomkhulu baphuza amaphilisi. Abanye kufuneka baye esikoleni. Abanye they must go to work and do all other things. There is a distraction. I government ka ANC in the province la eLimpopo, they prioritized three things. Number one, they prioritized mati. Water. And I government nationally, uComrade Masondo, njengo Deputy Minister of Finance, uyinikile iDepartment yase Water and Sanitation. He gave us a lot of money, beno Comrade Enoch, uGotongwane. And most of le mali, siyilethe eLimpopo, to deal with the problems of water. You can go to Skukune. Eskukune njengamanje, we are going to bring water. Kubantu base Skukune, base Capricorn, base Mgalakwena, a water bag. Sisebenza and the private sector. We are going to contribute 13 billion. The project ya khona is 26 billion. Ngoba amanzi akhona eLimpopo. But we must get the water to our houses. That's the main project. Uma uhamba uso Skukune, kwi border yaseMpumalanga ne Elias Mtswaledi kune dam elikhulu okuthiwa Iloskop Dam. Comrade Masondo no Comrade Enoch no President basinikile imali 1.8 billion rand. Abantu basemuse, abantu base Skukune, they will get water from the Iloskop Dam. Mauhamba uya ePeter Mokaba region eCapricorn. The ANC, uDeputy Minister Masondo mntwana wenu, he gave us kwi budget facility imali yokuqala iproject that is costing 4.5 billion rand. Usinikezile more than 1.4 billion rand to start. Leyo project leyo ibizwa kuthiwa Ebenezer Olifants project. We are building the biggest infrastructure to ensure its capital yenu. Ipulukwane does not run off water. There must be water. And projects are continuing there. Thanks to those comrades, our president Abatum, or comrade Mason, they can do the job. Umauza ekaya emopani. Emopani kune problem na seven. Emopani sine litaba, miki litaba dam. Lapa phezulu amanzi awasafi. Because kune enye ikampani. Ikontributa kwi economy. Gota itata wonka man's weight. They take all the water that is them. And the water is no longer flowing. Where the discussion now, ukuthi ke amanzi impilo, madi kuphilo. We must get water. And we must solve the problem. Ingakho sizothatha amanzi enandoni dam. Amanzi amayengena enandoni dam. Aya eGiyani. But ngeke afike eGiyani and leave the communities around the way. The communities of Malamulele, the communities of Chabani, they must get water from the Nandoni scheme. Ngoba nani amanzi niyawafuna, funeka niwathole. I government ka ANC iyayilungisa problem yaseGiyani. Ngoba kunabantu who stole our money. And those people must be arrested, Baba Bob, because they stole the money and there is no water flowing. Therefore, Ikiani la Pamaucheka and Nandoni Dam, Saka e treatment plant, e additional plant, Uguze Iguazi e project, Ukfiga Nana Ikai, Umaucheka and Jengamanja, Umaspala was a vemb, Uenza e project, ye Palki, Italile is at this site. Bafaka mapipe imali bayitholile ngemunicipal infrastructure grant and we must give water to the people. Enye iproject esintumile fanele nayo iwaletha amanzi la including kuma areas afana nabovuani and elsewhere. In other words, i-government iyasebenza, i-government ka Ramaphosa. Abantu basemusina abanawo amanzi. Sine agreement in Zimbabwe that will bring water from the Bait Bridge, clean water. And in National Treasurer Gamason, no president, Sikalile Sasaina and TPSA, that will bring about 25 kilometers of a pipeline that will bring water to Musin. But at the very same time, abantu baseLimpopo, your province is rich, but in abantu abapoor. Kune opportunity yemakado Musina Special Economic Zone. Nihleli phezu kwama minerals above 150 billion. But i problem amanzi. Working with economic development in the province, we are going to bring water. Senze imutale dam ukuze imakado nemusina the SEZ inga abine problem. There are many, many other projects that we are dealing in terms of bringing water here. Therefore, ANC in this province, when it says madi, 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 kubuphilo, they are correct. They must solve the problem. Manje ke ngibona uMsila, Comrade Kakaren, she's responsible for roads, what. I know ukuthi kune decision around certain roads zabomasipala to be given to the province iral lamati roads ngoba abantu indlela we must be able to get our roads to work but we must also get our economy to work. I thought we must tell the story that here in a humble community our people came together.
under the leadership of their sons and daughters, with a vision to uplift their communities, not to wait for the state to uplift themselves. And it's a story that must be told. I know Kune problem because one of your child here, Comrade David, is very modest. Agafuni le story sisikhulume. Now we'll tell this particular story. The other matter we must stand is trust in the community. That in matter of education, ni prioritize la. One of the most important things kule community bonda bezit. We want to produce more doctors that can walk on the footsteps of Comrade Masondo and others. Investment in education in a small way by this trust is in the right direction. Comrade MEC, you correct. Our Comrade Mashobo, Comrade Masondo, sonke singabothi ntswala. But it is a civil nefsas. Sazi ikahiso trust, and we know it deaths. Those are the ones we know. They were all brought by the ANC government. Manje ke abantwana bethu, mabaye esikoleni. Mabaye esikoleni. Kungabibikho umntwana okwi age yokuthi aye esikoleni angaye esikoleni. Ngoba uma ama parents angenamali, it does not mean inangane i future yabantwana bethu. It must be doomed. Send our children to school. Nelson Mandela said, invest in education. We can change a child of a farm worker. Ngelinye ilanga aphathe iplus. Ungashintsha umntwana we osebenza emayini ama parents wakhe ngelinye ilanga abe i CEO kule community le nina ngoba you have sent children to school ninomuntu odokotela in issues of economy umuntu o deputy minister of finance is not a small thing umuntu o head isikolo sika ANC the first principal of the ANC Polkal school Comrade Masondo and ku possible ukuthi nina ni community nibe nabo Masondo abaningi you can produce more as long umandandisene nithi no akekho umntwana enimfuna abe sesitradini ngesikhathi sesikole. When it's time to be at school, no child must be looming around here. They must all be at school. Mabengena school fees, the ANC government will pay. Mabengena ukudla, they will get food at school. Mabengena transport, the ANC government will take them to school with a transport that is safe. Manje ke, there is no excuse for children not to go to school. Ngoba nina ma opportunities. Your land is beautiful. And you have people here. Those minerals, nobody must come from outside and start using the minerals and the communities left behind. But uma ningena ma skills, ngeke nikwazi ukuparticipate in the opportunities. You will be watching them. They will come from Pulugwane, they will come from Pumalanga, they will come from Joburg. They will come and work here. Go to umabantwana nibasa esikoloni. They will work here. They will beneficiate our minerals. They will not go through to Mozambique or Richards Bay. We will work them here and make our country to work. Ngoba upresident uthi indaba yomsebenzi you number one, power it. We want our people to work. Umasen conclude. Njabule kakhulu Comrade David ukubona indaba ye culture. Le nto ye culture le. We must teach abantwana bethu
from generation to generation. Uma sizoba ngabantu, we don't know who we are and where we come from. We are born again and born comrade umtaula, abokome kakaren boke bayangena la. Even in the leadership, we must never feel pity or ashamed who we are. Because a nation who doesn't know where you come from, who you are and what you stand for, you will never know where you are going. Manje ke nabantu be culture la comrade Masondo, some of them ngiyababona la besino president emalamle, they are so good. Ngiyabona la uDJ wethu very very powerful, asupporteni ama local DJs. Let's support our own artists. Let's support our own culture. Uman ba support, ni support abantwana benu. Ni support abantwana base South Africa. Abantwana base Limpopo. That's what we are doing. And lente culture akusiyo entertainment kuphela. It's an economy. It can bring opportunities. They can travel the world. That's how we must be able to continue and building on the legacy of Mama Evelyn, nabantwana bakhe nabangani bakhe. We must also support the sporting activities that are happening here. But make a call, all the business people that are coming here to come and take from the investment that is being made, that please don't leave these communities behind on the basis that we are chasing profit. When you come and buy the status of the team here, train these young people. Get them proper coaching, proper training, and proper nutrition. Because we want more Leslie Manyatelas. We want more players to come from these areas. Manje wena mawuthenga status, you leave these children behind and we must start again. On a lighter note, there is always a problem lapha ka ANC. Mabafuna ukubhukela uMasondo, babhukela uMahlobo. Mabafuna ukubhukela uMahlobo, babhukela uMasondo. It's a good advantage because I have a humble brother umfowethu. Manje ke nami ngalidlala ibhola comrade David. Nangi striker unumber 9. And I scored many goals. Ngaqale ngabhayiza. When I come in, I was too fast. Now I'm too big. Ngivele ngiqonde straight, ngishayise i-goalkeeper la. Now I had to learn the art that when I get into the 18 area, I either move left, and when the goalkeeper moves to the right, I pass the ball on the left hand side. Or I move right. But when it was time to defend, I also played number 5. we shared everything. My last point. Ngicela nama comrades angama candidates ku legislature nase Cape Town basuku. Sisusi umbrella leadership man. Lana ngicela ukuthi ningasise njengama parents wethu nomphakathi. Laba abantwana benu bala ekhaya. These are our own children from the province. They are from our own region and the entire province. Manje ke nami ngicandidate ngiyajoyina kule line ngoba kovembe bathi ngingumbomba ngiseni. Manje lama comrades lawo kufuneka ni support abantu basekhaya. Baye lapha eParliament. Bayoqhubeka nobaba uRamaphosa. Benze umsebenzi omuhle. Abanye baya kwi legislature kwi province. Manje ngiyabona nifuna ukusupport abantu eningabazi. We can't support people we don't know. We must support those that we know. Those that are coming from here. That were struggling side by side and we are working with them. And isupport yenu ye vote njengoba comrade David Ash ngomhla ka 27 May 28 May and 29 May, we are voting for these comrades. Bana bahai, bana barun, we must support them. Manje ngicela ukuthi nje nibabone as our own candidates. Who knows? Ngenzeka nibe no minister. When God is on our side, angisho. Ukulukulu nje sikwembu, angisho. Sikwembu, nithandaz, we must pray. Ukuthi comrade Masondo bamsele phezulu. Namanye ama comrades, ngiyabonga leadership. Manje ke we must go and vote. Sivotele iANC. Uma sivotela iANC in experience, in ama leaders that you can trust. iANC in the last 30 years we've done well together. But iANC knows there are areas we've not arrived. There are areas where our work is not complete. Because we're not going to complete the work of a damage of 342 years. And the ANC, along the way, we've made some mistakes. Big mistakes along the way. There are people who are corrupt. There are people who don't respect communities. Abantu abangakwenzi umtiro wasitshaba. Bakhona kwi-ANC. Kodwa uPresident Ramaphosa. Ushilo siyayilungisa leyo problem. Ayikho ifamily engenama problems. Uma kune problem ka-ANC, it does not mean ukuthi wena usiyahamba la khaya. Ukwatile. Ukwati uyakuphi. Nabona ababahambile, they will come back. They must come back home. And we must welcome them. Ngoba abanye balahlekile izolo besihamba nabo, we're together with them. Today, because bafuna bona ukuphathwa, they don't want to be led. They've left the ANC. Now they say the ANC is a bad organization. The ANC, umkhatla wa sitshaba. The ANC, umkhatla wa runa. Umkhatla wa makhoshi. Umkhatla wa root. Umkhatla wa baduli. That's our ANC. Ningayilahli iANC. That's what we wanted to say while we celebrate the work that our trust is doing and our chairperson and the members of the board. We want to say continue to do a good job and support this each other, and that's how we build communities. Ngiyakhensa enkomo. Thank you very much. Usibuluke ho manje nishaya usibuluke enhlele iphansi ni sichabasam Yesu sichabasam South Africa usibuluke ho Usibuluke morena Sichaba sam Yesu sichaba sam South Africa Amandla Amandla Siphilele Ramaphosa siphilele Ngiyabonga, thank you.
Ai va pelen maboko. Ai va pelen maboko nakambe. I can't.
Jerusalem, Ikayalami, Pilo no lo sé, Uhambenami, Zunangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Pilo no lo sé, Uhambenami,
Majelo Umanyan, Wamyanula, who fell in Mabo.
Thank you.
One more. All right. Yaleyo, Papa Kwan. We are. I can't say na holobye mahlobo va tiva timhaka ta vona ne va twakala ku vusiku na nhlikani va lorha mati ntsena. It's quite clear that, you know, with that kind of intimate knowledge that dear Mashobo has on the subject matter at hand, we couldn't have had a better keynote speaker. I have a It's just that each time someone tells me they used to play position number 5, I'm tempted to ask, did you ever have an own goal? Because own goals come from that position. Ntaba butisa loko ba buya holobye kumbe bona yinga va iba phazamisile own goal. Now talking about soccer. Iba mani ba favor ku Kaizer Chiefs na Leo Diwa ngofu yimsani maboko. Laba favor ku Pirates ayi diwa ngofu. Okay, Sundowns. All right. Scientist. Yeah, I'm going to scientist. Eh? Okay. So, unwanyan loyi lava ku ku tinyungubyisa ku va hi ri na yena xikarhi ka hina. I referee ya xiyimo xa le henhla a tikweni ra Afrika-Dzonga. Loyi sweswi a nga referee na le ka mitlangu leyi tlangiwaka hi matiko ya le Afrika hi ku angarhela, laya lavaka ku ya aka World Cup leyi nga ta va yi ri America hi 2026. bitrayana e jeli chavani mangtiva chavani yimanyana ba bona ya loya nta ngshavelana xikamu. So it's refrain lexi loko xi ta xinghena ma swi tiva ku karata ra yellow ri ta huma hi speed loko wo bayiza kona na red card ya huma a peleni jeli chavani mavoko i xika na laha aka chavani loko ni fika nampundzu a ku titimela ngopfu topisa trust hi ku tirhisana na vaseketeri va yona va xave minkumba yo kufumela leyi nga ta nyikiwa vakokwani va Lucky laha aka chavani sweswi ni ya kombela murhangeri wa hina ku nga meyara ya masipala ya Collins Chavani tatana sweswi se ni right na tatana Shadi Maluleke a hi va beleni mavoko va tisa swa kahle va tisa minkumba ya vakokwani lowu mo ka mi nga bi mavoko ngopfu va nga cinca na mihleketo hi famba na minkumba ya hina Chavani halala halala topisa trust halala halala ANC halala na kensa mfambisi wa ntirho a xeweta eka tihosi ta hina leti nga kona the deputy ministers MEC na varhangeri hinkwavo va African National Congress lava nga kona hale ntirho wa mina ni ta wu komisa swinene ni lava ku ta fambisa mphikizano lahawani mphikizano wa vakhegulu lava dendaku ni lava ku va ta lahawani emahlweni va ta phikizana hi ku cina vakhegulu a yimeni n'wina mi nga rheti ku phikizana hi ku cina lava va nga khoma tinhonga hi vona va rhangaka mahlweni ve ri va lunghisiwile 20 wa vakhegulu lavawani a va tshineli emahlweni loko ku ri ku ta vana lava nga ta xota hi ta va tsala mavito
Thank you.
Okay, haba kensisa bako kwan labanga kuma mkumba. So, a ingisela nenla. Bako kwan lababanga kumangi kumimkumba. Sarisan mabiti ya mwina, kango man. Mkumba ya mwina itatiswa ama kaya ya mwina, itaitisa yesh. So bako kwan hinkwenu, mitahetela merina mkumba. Shishikalish. Ay, bako aishbele ni mabu okosesh. Hi khensana yin'wani ya tibangi letikulu la Afrika-Dzonga, Standard Bank, hi vona va nga hi xavela mikumba liya hi vito ra Topisa Trust. A hi va beleni mavoko. Hi ndlela yaleyo hi fike makumu ka ntirho wa namuntlha. La ni lavaka ku mi khensa mi ve ntshungu wa kahle ngopfu nga ku ni nga mi hoxa xikhwameni ni tlhelela na n'wina Joni. Hi ya vitana the other doctor Masondo. Dr. Temba Masondo ata nyika marito ya cancer. Vote of thanks.
Halala Topisa Trust, halala. Hi anyeli Topisa Trust, hi anyeli. Na cancer ni yimila ni yimeliti trustees vurhangeri bya Topisa Trust. Ni yima ni la ku khensa. Xo sungula ni la ku rhanga ni khensa mufambisi wa ntirho Boti Sydney Baloyi ku va mi hi fambiseli ntirho lowu hi ndlela yo saseka. Boti Sydney Baloyi va tshama va ri ka mitirho hinkwayo ya Topisa Trust. Loko hi na ti-fundraising dinner hi va na ti-activities to fana na leti Boti Sydney va tshama va ri na hina and hi lava ku mi khensa Boti Sydney a hi endleleni mahlweni hi tirhisana. La ku hindza se ni khensa founder na mutshami wa xitulu wa Topisa Trust ku nga vona Dr. David Masondo. Trust leyi yi sunguli 10 years ago yi na malembe makhume yi kha yi hanya. Ku nga ri khale hi ta va hi kha hi hlangana kambe hi kota ku celebrate that 10 years. Hi ta mi byela o David se va hlamuserile ku ta ri ku ndleki yini mara loko se hi celebrate malembe lama ma 10 ku na ntirho wo tala lowu trust leyi nga wu endla loko swika tidyondzo ka swa mitlangu na swa ndhavuko. Hi ku ka n'wina chairperson Dr. Masondo a khensa swinene vurhangeri bya n'wina bya trust for the last 10 years. Ni te ni khensa ti-trustees hinkwato ku nga vurhangeri byona bya Topisa Trust. Amos Mboweni va kona na vona hi vona n'wana wa vurhangeri bya trust leyi. Hi ku ka n'wina tatana Amos Mboweni a khensa vukona bya n'wina hi khensa na support ya n'wina ku sukusela loko hi se hi sungurile trust leyi. Hi hindzela mahlweni hi khensa xivulavurinkulu vona tatana David Mahlovo ku va va sukuluma va ri kona va tikarhata va ta va va ri na hina laha kutari va ta hi nyika keynote address. Hi ka n'wina deputy minister ya mati na sanitation a khensa ku va mi fikile laha. Vuhosi ku huma ematikweni yo hambanahambana hi ri aka n'wina vo Ndhavezitha. Ndhavezitha va ka Mbokota va ka Bokisi ka njhakanjhaka a river na le ka Chavani hi ri ya mi khensa vukona bya n'wina na support leyi mi nga hi nyika yona ka trust loko se hi endla ti-activities ta hina. Ivi se ni nghena ni cancer MEC ngakering ra Gwale, MEC wa Public Works, hi te hi cancer mayor wa Makhado manana Dorcas Mboyi. Hi nga va khensi ntsena ku va va fikile namuntlha, mara hi va khensa hi tlhela hi va appreciate ku va hi mahuta ri i meyara ya responsive, i meyara wo yingisela vanhu na patu leriya mi ri vonaka ri suka masirheni ri suka xikontirini ri ya masirheni bodeni vo lovo foyinela meyara va ku hi kombela mi hi lunghisela patu ro suka xikontirini ri ya masirheni. Hi vona meyara Mboyi hi ku ya mi khensa swinene meyara Mboyi. Hi nga khensa loko ho tirhisana ku ya mahlweni. Hi khensa meyara wa Collins Chavani hi vona lava kha va hi nyika mikumba sweswi. Hi khensa tikhanselara to huma matikweni yo hambanahambana na mukhenselara a nga yimela tiko lava nga vulavula vo chila emasunguleni. Xipikara xa le Musina na n'wina ha mi khensa. Hi khensa na vanhu lava humaka ka New Era ku nga entity ya leader la Limpopo Provincial Government hi ku na n'wina ya khensa ku va mi ri kona la eka vurhangeri bya African National Congress. Hi lava ku khensa ngopfu n'wina tatana Mdau ku va mi tikarhatile mi tala, na vona tatana Indion Mdaka ku va va fikile, na vurhangeri bya branch ya ANC la ka branch ya hina. Ka va tinhlambi va hi tsakisile va ha ta va va ri na hina va ha ta cina ha ha ta tiphina ku ha ta va ku ri na munandi. Hi lava ku mi khensa n'wina King Ru mi ta ni khomela loko ri a ni swi veki swona DJ J Funk Mr Post Vetro Funk Richi na n'wina va Mwagugu Boss Lady DJ Mfundisi na Mbokota Pew Holy Boys. Se hi le ku khensa kambe na vona Botjeli Chavani se va tivisiwile national coach ya hina. Ka swa mabindzu business, we like to thank those business people that continue to support the efforts of the Topisa Trust. Most of them could not make it today. These are the people that are responsible for the efficient operations of our trust. They have been supporting us for the last 10 years with donations, both in cash and also in kind. And it's for that reason that we're celebrating 10 years, because of your generous contribution. We know that Old Mutual is here, we acknowledge you. We also have Marara Risk Solutions who are here, who are also trying to build relationships with moving forward. Got the organizers. Hi lava ku khensa manana Tsepo Mathavata. Hi yena nga hi tshamisi, hi yena nga endla ku ta swilo hinkwaswo va swi tshamisekile, matende hinkwaswo na switeji swakudya leswi hi nga ta va hi kha hi swi dya hinkwaswo na mike lowu ni wu tirhisaka. Hi lava ku khensa vona manana Tsepo Mathavata. Hi khensa na Sesitlangi tatana Marimi Bontiyiso tatana George Rapela na n'wina va komiti ya mati ni nge mi hlayi hi vito hi vito a mi khensa ku va mi play important role ka event ya namuntlha. Xo hetelela a ni lava ku khensa vanhu va tiku hinkwenu ku va mi tikarhatile mi ta la ka event leyi yo hand over mati eka tiko. Hi ta khensa ngopfu loko hi va na ku tirhisana ku ya mahlweni. Topisa Trust a hi nchumu yi nga ri na n'wina vanhu va tiko. Support leyi mi nga hi komba yona i yikulu ngopfu, and lexi lavaka ku xi vula ku ta ri Topisa Trust a hi family trust, a hi trust ya ka masonto, i trust ya tiko. That's why hi pfuna vanhu hinkwavo va tiko, a hi na xihlawuhlawu. Na loko hi pfuna vana lava yaka xikolweni hi pfuna lava pasaka kahle lava mago ama kaya ya langa na sweet. Hiku winaba mbati kwa indelen mashweni tirsana, I trust ya ina, I making sure that kuya mashweni, I supporta, I mautari, iti imiseli kufuna ina inkweni, inga van mbati kuleru. Kati volunteers, mi wawonga wavoni ilu ambali tike peace, bambali tipa sa topi sa trust, na wina mkensa inkweni. Lava nga nga kote nga 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 mkensa ngeku, inkweni na mkensa. Searching the in the last announcements. Temba uta rinkweni say itwandlala khalanyana say ti rusungurile. So loko staka ta madelo chitaba futhamsindla lali. Sho sungula our guests who are in this tent lengala. Our guests who are on this tent will ask that you please go to Rivolwa Inn Motel. This is an establishment. Immediately when you go out, it's just the, once you have passed the tar road, it's just an establishment on your immediate right. So I talk about that. When I'm not Samala, Katende Lerala, Ayen Motela, you go on a last of Joshua in a single corner. When what the Kusak Joshua is the wheel, Mita Pamero Akonakwan, Mingasuk, Mita Bami Pamero Akonakwala Stadium, and Kuala a ground in your scientists. That's success ratio in cancer. From one day, and if you are Malaguya, we must have a shell lagola. Mackenzie.
Thank you. DJ.